Kalive vune na mwa Munifunge kitenge ni waboneshi Jisi wana kongo wana kataka Kalive vune na mwa Kalive vune na mwa
Nakuona pole 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 shalve